gaarida biyaha halkaas ay u maraayaan
wallahi maamooyinka u naxayaa
usijali utajiona citizen usijali utajiona citizen sonko amelala sonko amelala Check him, Aji.
Social media.